nasize mvuze ko nzoza nabo bo wa mvura y'urushana namwemereye kugumya ibanga cyanye bikunde nzoza kurabo wanje nkunda none ari hega yemwe Nanzima noni mwenshaka Icho kunwa sinshaka Kufungura singomga Umutima ntubinkundira Ubona kunze namubona Arihe harihe ba
Sumba wanje
Tira jina
Unyereke munyereke Ariye kiloroke wanje Ariye kiba sumba wanje
Ese kaka yako Hamwe munsi y'urugo Ndakumbuye ya nwengo Twiyicariye kukarago Amwenyura takayigo Ari hehe yemwe ma Ese twadutoke Twiyagira make Ese kaka twikiwe andirimbira karirimbo kurukundo Ese amaso igikundiro bayo ari hehe bayo
Sumba wanje
Ari hehe kimararo
Unyereke munyereke
Nimunzanire
Ari hehe kiroroke wanje
Nimumunyereke
Ari hehe kiba sumba wanje
Ndababatsa abantu mwebwe ari hehe ari hehe maso y'inyana wanje